Mwaramutse kandi mwiriwe bivana naho uri. Mazina yanje ni Twandikumana Patrick, abantu pasteur mu ngero shengero rya Three in One Ministries. Benshi mumenyereye muzi turirimba indirimbo zo guhimbaza tugatazira Imana mu gihugu Kirundi. Nagomba nimpfurize Abarundi bose n'Abakristo bose Noeli nziza n'umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. N'umwaka w'intsinzi, n'umwaka wo kubona ubwiza bw'Imana, ariko ndumva imirindi yo gutabarwa muri 2019. Nkabifuriza amagara meza, nkabifuriza kuroranirwa, nkabifuriza gutera imbere mu Mana, nkabifuriza na promotion z'uburyo bwose, uburyo bw'impemu, bw'umushaha n'uburyo bw'ubwenge cyane mu bifatika. Imana ibaheze agire cyane, turabakunda cyane. Nuko Imana ifite amasezerano ku Burundi no ku ishengero ryo mu Burundi, tuzobibona kandi tuzobibamo muri 2019. Imana ibaheze agire cyane.
Yes, ni Rodrigue Nzabonimana, benshi bazi ku izina rya Apotre Rodrigue cyangwa umwirabure. Ya nk'userukiye timu yose y'abirabure, ndashaka ndabifurize Noeli nziza hamwe n'umwaka mushasha. Noeli benshi bayizi nk'umunsi wo kwibuka akana Yesu, nk'uko benshi babivuga. Ariko ndashaka ndabibutse yuko iyo umuntu agize aniversaire yabisigura yuko yakize umwana. Yesu si akana, Yesu ni umwami. Kimwe mu bintu bashaka kwifuriza muri uyu mwaka mushasha, nashaka yuko uwo mwami aganza mu mitima yanyu. Urazi kimwe mu bintu biranga umwami ni kuganza. Rero iyo Kristo aje mu buzima bwawe, iyo Yesu aje mu buzima bwawe, agacika umwami bisigaye ngo aba aganje. Kimwe mu bintu ndabifurije muri uyu mwaka, kimwe mu bintu umwe ngo nababwira muri uyu mwaka ngo ugendereramo ngo ubanaje, ni uko uwo mwami Yesu aganza mu buzima bwanyu bwose. Kuko twese amatsinda y'abirabure twarabiriye ko twarabyumvise, twarabonye yuko uwo mwami iyo aganje mu buzima byose bigenda neza. Nacyo ndabifurije atari uko uwo mwami Yesu aganza mu buzima bwanyu mwese muri uyu mwaka mushasha twinjiyemo. Imana ibaheze agire cyane.
Shalom shalom, nitwa Justin Mbayimana, ndi umukristo mu ishengero rya Pantekote ryo mu Kinama. Kuri kano kanya ndose muri studio za Burundian Gospel TV. Nifuje kwifuriza umwaka mushasha mwiza na Noheli nziza inshuti zanje, abakunzi banje, abakristo bagenzanje n'abandi benshi bakurikirana Burundian Gospel TV. Muzogira umwaka mwiza, umwaka muhire, Noheli babere nziza, kandi Yesu kavukire muri mwebwe. Umwami Imana abaheze agire cyane.